uzi impamvu uzi umva kugira akantu kamwe konyine uzi impamvu numva tutajana noneho hari inshuti yanje yitwa Rudomuri ingiraga mu caro uzi ukuntu bambwiye barambwiye ngiye abashakanye babiri bagiye mu cumi uri kubyumva ngo hari ukuntu noneho ngo bageragaho bakaja barahebeba nk'ihene ngo me